Aye. Thank you, Baba Page. I aspire and I am. Ash, I need him for night. Lenkubuza goes in window, Roma Codonia. Aye. Funucherozo understand ukuthangeke ngiyeke izolo and then sifaka amazipho sisipushela umjoli the chick ozo understand ukuthi I can't be romantic type of chick ozo understand ukuthi I got another chick angimind ukuspenda mara ngafford izinto ezicheap 5 rand amaqhinga plastic for the birthday gift uthe uthandi liquid deep but ingim write a this mina ngisifunela uthikini ozomela noma yini like a toilet to miss must tolerate my peace and my shit and my dog or a pig ngoba ngidla noma yini dudla slender noma feed ayize ne lesbian chick. Wrong man to fall in love with. Funuchero ne outi angshani penisa no kakai mo spati. Funuchero zo understand ukuthi sikhubi isikhathi angifuni nokumazi enjoy ama relationship angalazi mina ngisifunela u misunderstanding uJohnny Walker nyadlula I'm not staying. Funuchero ne outi chero zo understand sikhubi isikhathi asithandani mina ngisifunela u misunderstanding uJohnny Walker nyadlula I'm not staying. Funuchero ne outi chero zo understand asikhubi isikhathi asithandani mina ngizifunela uchero ngawathanda ama pick up line guess I'm old school imoto yakudala iskyline funo understand njengabafazi bakazuma ongo wethu baba ya understand you never be mine true lies funichere nendoda ngoba ngibheje and angibheli bhela mangizoza ngiyakulanda mina ngicheki moza kimi ugqoke iskedi mose sikhathini ungezi uzoyenzani girl you crazy angisebenzi. So imali awungicela enhle kukhona chero zo understand ukuthi lempara yinye ngama option more than 20 taxi must kuba nemali uNkulunkulu akanameli ngiyazidala ngikade ne 80 no strings bad fisherman I catch no feelings futhi chero sebenza nesilungu I need a work chick gold digger yendoda mo broke out all in a friendship funa chero baka nice fresh cake evane french cheese mina ngisifunela u misunderstanding uJohnny Walker nyadlula I'm not staying. Funuchero ne outi chero zo understand asikhubi isikhathi asithandani mina ngisifunela u misunderstanding uJohnny Walker nyadlula I'm not staying. Funuchero ne outi chero zo understand asikhubi isikhathi asithandani as long mina nawe so understandana isanokuphela inyanga ngwana ngabhelanga ngasibonanga mara ngiyakucabanga kufuneka ukuthandana ngivele siyancengisana phela sishadanga I need my space ababhaya bayangifuna nama love face is there chick ozo understand I'm curious ngoba ngifuna into e serious angithi sifake iwashe giriven isikhubi isikhathi so ngicela ungangithandi ngicela ungangithandi enhle ngicela ungangithandi athi kuyikoraz sha mina ngisifunela u misunderstanding uJohnny Walker nyadlula I'm not staying. Funuchero ne outi chero zo understand asikhubi isikhathi asithandani mina ngisifunela u misunderstanding uJohnny Walker nyadlula I'm not staying. Funuchero ne outi chero zo understand asikhubi isikhathi asithandani ay chero understand asho khona ngathi mangisuka ikulebs angihlangane naye ngisikele isitori hayi mara baba page njaya hayi injaba kakhulu uza uza lento ithini uza hayi.